Mora alipeana mtume
wewe
yatenda na kuna alitoka na swaiba wake Abubakaru yatenda na kuna alipeana mtume yatenda na kuna alitoka na swaiba wake Abubakaru yatenda na kuna
Yeah.
Oh, Thank you. Thank you. Thank you.